Pazam, then it's a song that I take care of in a bobo pie.
Aye. Can't you call it clinging pesqual?
This up.
Only rat, no nigger surprise, and egg up in the court and pillanyak.
But I can like and a lago. Quilling.
Umshato.
Umshato.
Yeah. So we're gonna umtrim bum nannings or ends. Just to sign on my paper. Sishato and Oxum Tetrade no Lerato. Fun Leratas. Ukuthi owner yonke into ayithintayo impilo yakhe yonke kumela libe edlala esandleni sami.
Hello?
Hey, Sine. Unjani kodwa ngiyabonga ukuthi ubamba ucingo lami. Ubafana hlabangani. Unjani?
Bafana?
Makazuthi ubusuzwileni ukuthi noLerato sesibuyelene.
Wena noLerato nibuyelene?
Yila ngidinga khona usizo lwakho-ke kancane.
Ngikusiza ngani mina?
Well, sinoLerato sifuna ukushada, so sifuna ukuyobhala Home Affairs. And Mzansi kungarayithi ukuthi bonke abantu abasondele inhliziyo yakhe babe khona.
Ngebhadi Bafana. Mina ngise Eastern Cape kwamanje, ngicathi nayo Lerato ukutshelile, uyabona.
But yeah, uzohlala for 2 days kuphela bese uyahamba. Just nje in and out.
Kodwa mina nginomndeni emele ngunakekele.
So anginayo nemali yokugibela mina ngisukela ngibuyele eGoli.
Okay. Azokuthela. Ngizoyikhokhela yonke into odinga ukuthi uyikhokhele. Ngizofaka imali yokuthi ukhokhele iy'ngane school fees,
uthenge ne-gross endlini, ngibhukhe nezinto zakho zokuthi uzelana, ngiphinde ngibhukhele ukuthi ubuyele emuva ekhaya. Don't worry wena, ngizokhokhela yonke into mina.
Ungakwenza lokho?
Azokuthi ukuthi ngibone ukuthi kuzoba
mnandi uma ukhona. ULerato kuzomjabulisa lokho.
Mangabusho njalo.
So mina
ngizoyifaka imali bese-ke ungangenzeli phansi, ngiyacela.
Sharp.
Motho.
Khona umntu endeleyo. Nako kunye ukutya. Abanicawa. Bangahlali.
Okay. Oh.
Show me. San man.
Oh, Nkosi yam.
Sneak.
Yeah, kahle lena.
Hey, Sinenhlahla. Welcome, mntana.
Kade ngikhumbula,
Nkosi yam.
Mm-hmm.